hotel iteka mugasenga gushima imana aya mahoro aya mahoro ari ku gihugu abantu bagenda bakava hariya abahutu abatutsi abatwa urusabane buhari intwaro yavuye mu masengesho yavuye mu kwitanga kw'abarundi yavuye mu gutanga amafaranga hagati yacu amatora ya mbere abarundi biteguriye agagenda neza nta ntambara bose bagashyira hamwe je nibaza kwicara ibitangaza turakomera amashima kuva twakabaho kuva je nagakura amatora ya mbere nayabonye 93 ayagira kabiri nayabonye muri 2005 ayagira gatatu nayabonye muri 2010 ayagira kane nayabonye muri 2015 aya mbere yagaheta asumandi matora yose twabonye nayabaye muri 2020 nari byabaye habaye amahoro imana itanga amahoro nta bantu bapfuye n'abari bahunze bariko barataha ico co n'igitangaza c'imana bene data si igitangaza c'imana n'ubwa mbere haba amatora abantu bahunge ahubwo bagahunguka kubw'ivyo rero ivyavuye mu matora ivyanga vy'amatora ni benshi kuva kuri 10 kugera hejuru kuri kizindenza imana ihabwa icubahiro niyo yabikoze yirigira neza tuyikomere amashi cane ubu kandi tuve mutubere mose natwe tukubere aroni ufatire ibiganza utuze ibiganza kubwa leta kubwa abatowe kubwa abarundi muramugenda mukayicara mukatwiyumvira ubure mutwatire ku ijambo imana ihabwa icubahiro tuyikomere amashi tumwakira uzamukoze hanyuma naje barasaba muhaguruke ukora munasenga yicaye urakoze
tuje imbere y'imana kuciye bugufi mana yacu uwera uvyagiye ahera
haleluya
turagushimiye kuri uyu mugoroba kuri iri teka wongeye kudutera twebwe ubwoko bwawe
amen
nuhabwe icubahiro se gaba w'amahanga yose
yego
kwari wewe wadukoranije ukatuzana udukwirya no hino kugira ngo dushike hano tuduze amashimwe mana tugushimire ku bikorwa ukora turagushima mana ko wadukunze kandi ugatoranya kino gihugu c'u Burundi kugira ngo mana ugitange kwa karorero mwisi amahanga yose yigire kuri kino gihugu
haleluya
turagushimiye uwera w'amahoro ibikorwa wakoze nibihambaye mbere bamwe bamwe barabibona nk'uko ari ibintu bitari gushoboka mu izina rya Yesu turaje imbere yawe amashimwe turagusabye ngo muri kano kanya aya mashimwe mana tukusaniye uyakire kumubatumata neza mu ijuru mwami turaje twibuka bya bikorwa wakora turaje mana twibuka ingene watugiriye neza kuva mu mwaka wa 2015 hari ibihe bitoroshe igihe amahanga yatugambaniye bamwe bakaduheba warabikoze mana warateturuye ishengero ryawe warateturuye abagukunda ewe mwami wacu Yesu Kristo warerekanye yuko abagushize imbere ntibazigera bamaramara none
Amen.
Dice che Giuseppe è un amico.